Chantare Krishna, ita God atakam kwa maisha yako, shetani tunatisha. Na choice ni kama utapita, usibaki kama pita. Aliruka Yesu, akapitwa. Pia we usilenge utapitwa. Feel the joy, feel the peace in your soul. Only God can take you home. That's why tunaimba jo, Hare Krishna, Hare Krishna,
Matata.